Yeah, sure. U 626 lo. Elokishi. Yeah. Double R. Epitin who? Mina zongthula Elokishi. Mina ngiphili Elokishi. 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 Mina uzongithola, yeah, mina uzongithola egas, mina uzongithola elokishi lapha enkantini green grass imbombi no foolish. Ngeke kuze kushone ilanga ubone umuntu angaziphethanga usano. Thola uma grizzly lepethi fika ne rizzo rafash kosho nge check sivele zisha zikhanda chop. Or umthola pose black nalezi sibona ngathi pop sibona ngathi ikhanda lakho ukho right uyabetha uthathika. Hluyisayo ikhomo phuzo or mawubhem yebo labo bakhona mangabongazi. Mina ekhetho ngiphuma khona phakathi khona ekasi. Njwayelele mpilo yaselokishini mina ngikhulelanga suburbs. Ndele mpilo yaselokishini zephila noma ngahlale suburbs. Yasho yabona mina mpitha ngizinza yino. Ngiphila impilo ekhetho ecrazy for sure. Ngiyaphuza ngiyabhemekela umkhuzi ngazothi ngiyabhedla ama-habit. Ima wabhedla ama-habit. Mina ngiphili Elokishi. Mina uzongithola Elokishi. Mina ngiphili Elokishi. Mina uzongithola Elokishi. Mina ngiphili Elokishi. Mina uzongithola Elokishi. Mina ngiphili Elokishi. Mina uzongithola khuluma isikhweleshi ngikhuluma igasi dala mangiblome namajida ngiphile Elokishi ngiphile igasi bazongithola ngiblome namajida sihlale tenas siloku esidisha mangisazicabanga ukuthi yena ngayenza orihlale tenas siloku ezisha mangisazicabanga ukuthi yena ngayenza orenye egrawundini niyo gym. Sengidlala ibhola or ngigijima ngibuye ngigeza ngiqale ngisibhemele bese ngigeleze ngisiblomele ngiyone ngi-avoid ezingafuni ukubhazi khona ezinjalo ngobufakazi ngi-avoid nezingakabhazi siyabanjalo ngathi abafazi ngithole Elokishi dayendini mangi-off faya ngesipalini ngidlala ibhiti ngibhali lyric ngisiblomele ngishisa iqosha ngibhethe ikomishi letiri ngivile nde ngimafuta sikhale ebhalini khala nebhiti ngijavitele esibhizifi ngisibhengele ngishaye nebhosho yasho isikhathi esiningi mina uzongithola da Elokishi mangi-off ngisiblomele ngifuna kulezi focus kulezinto ezigcwele la egoli yafosho sazoyiphatheni and usazongithola la Elokishi after sengizibhayele muzina focus mase kunobucwebe ngale goal. Mina ngiphili Elokishi. Mina uzongithola Elokishi. 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 Mina ngiphili Elokishi. Elokishi, when I'm feeling Elokishi.